magareng ga di buledi jalo cha tshi le hono le khwe ka mono mashate wa ga mampuru go akaretjwa se buledi segolo ile go molgotla phetisho goro ile ya meshumo ya setšhaba ena na manitixin masimola ile go rotlo ba bolela legatong la tona go la province ya a Limpopo tshupu mathabata go mepolelong ya gagwe o tlogile a gatelela Dixon Masimola gore e le ba mmusho ba tlo thušana le ba lelapa le la ba mampuru go netefatsa gore mašaledi a kgoši mampuru wa bobedi a bua mono gae molekgotla ptish namane masimola e le go wena go betse o netefaleditše kgoši mampuru wa boraro gore o ya go dira botsotlhe go netefatsa gore sefoka se ya beiwa mo dikgorong tše tša mošate wa moga mampuru a ba a tshepiša gape le gore dikantoro tša selete sa sekhukhune tšeo di le go ka kua masepaleng wa selete wa Capricorn o tlo netefatsa gore di fihla mono gae di a bua bjala ka ge ba mošate wa mamone ba tlhathile lefelo le e le gore dikantoro tšeo di tshwanetše gore di yage gona
batho botlhe ba re kgothegilego mogorong letšatši la lekgono ke sa lebale le baeng ba kgoši ba le batšo ba re file polelo ba go tšwa go Greg ya Dutch Reformed Church leina lela la gagwe ba re ke Derke Derke van der Spy a se Derke ke Derke re leboga polelo yago e botse e a re filego yona legatong la setšhaba sa maafrikanere mo nageng ya Aforika Borwa baetapele ba foundation ya kgoši tate Hlabjago le ba šomago le bona rata go leboga mošomo wo mobotse o le o dirago mo motseng le tamišaga mmogo le yena moloto e le go motswaledi mogolle yo re phelago le yena a re go setšhaba sa Limpopo ga mmogo le bona mo gae mo bopedi mo tla kere legatong la go leka go ka tšhaba nako ke na re ka boripana kere obodijwa tau ba tla kubara pole makhuri a bopeloši ago ka bona le ntumelele ke tše sebaka se ke seke ka sohla lenti la mokgoba ka tle ka kokona nako ya lena ka gore go sele ke no ephile ya ka leleme ke hlabetlo ka diloka ga re go tiragalo e botse ya histori ye re tlilego mo mošate le gone go tlo e tlatsela ke eme pele ga lena letšatši la lekgono legatong la mmušo wa lena wa province o eteletšego pele ke mahlatši a Hlabirwa a morwasi wa Mleya Mthabo Maramadipekwa pele go tšupu Stanley Mathabata re mo gobane re dima mathala tša gagwe ga e be e se ka yena re ka be re se gona mo kale ke rata gore legatong la kantoro ya kgolo ya mmušo wa gešo madume a gagoši ao goba gagwe ga ke le gona mo o na le lena baoba ka ngwato ke rata go leboga taletšo le tlhompho ye le mpha go yona mo mošatemo o ntirile motho makgeng a mantši le malobale ge be re kopane kwa University of South Africa ye re bitšago University of the Land ga re gomba Tshwane ka mo mošate a se lantebala ela nthomela molaetša gore ke be gona kgauswi ge o no tlhomiwa histori ya thutophatlošo ya letherisano la Nduka Tubats gare go University ya Aforika Borwa moetšane le gone ke gona mo go tlhoma histori ka lebaka la gore after 137 years is for the first time that we are gathered in this format right here at the Royal Crown to witness a very historic occasion. Descendants of great, great Boers who did a horrible and evil act decided through the Spirit of God to descend to this land. It has never happened. It's for the first time after almost a century and a quarter. Rata go jase baka se re leboge bao ba bilego le pono ya semoya ba go išala morago bagolo ba tumelo kumbruti slashi le ba o shumile go le bona ke ile ga go fata madenga pelo yaka ge o re o ile go bolela dipampiri ke tsapa gore ka moka ba re bile go mo tshela le kono ga re boela ka gae dipelong ja rena le meyong ya rena le tumelo ya rena e matlafetsa go feta ka tsela e re tlile go mo tirelong ye ya le kono ka dithapelo o kgonne go ka supetswa monna wa semoya yo a emego mo a bolela ditaba tse di botse tša semoya leetong la kago le pholišo ya dintho tše di tswile go dipelong tša rena ka tiragalo ye ya go bolaya Rahul Nkuku wa rena e le go yena kgošigolo Mapuru tiragalo ye bohloko yeo ga re e bolela o ka rego ke metlae mare fela boteng jwa dipelo tša rena re thonkgegile re tloga re thenyegile maikutlo baruti ga ba le mo ba efa dipolelo ba re fodiša ka gona re tshwanetse re leboge ge re kopane mo tiragalo ye ge e thoma ya ngwaga ka ngwaga ya keteko ya go nyaka mašaledi a tata go rena re bile ditho tša yona le legolong sa le gona mo re na le kholofelo e e tletseng gore ka le lengwe la matšatši re tla botana mo mošate mo lefalafala la kwala banna ba tlija lefalafala basadi ba tia meropa e le re tla be re tlo fihla marapo a Rahul Nkuku wa rena ke na le kholofelo e tletseng gore kopano ya go swana le a se kopano fela go laetša gore mo re yago ke kgauswi badimo ba bagalabela ba eme mo Turk mo ba le go ntse ba mo kwele ba tla mosupetša mo mogalabela go bona semoyeng ra ra mmona nakwa kelela matšatši ba re taba tšela go ka re di fitlhile semmong sa tsona ke leeto le le telele le matlafetša go tumelo ya rena ke leeto le le telele le senya ke go banna go basadi ba go nyatša leeto eupša se segolo kgoši seo se dirile go dikono ke go kopanya mafapa a mararo a magolo a modimo a file go maikarabelo e le go baruti baemedi ba magodimo phuthego tše e fapane go dimo wa buša wa bitša le rena ba re nago le maikarabelo a nakwana a godiša setšhaba se sa modimo se gape-gape lefapa la boraro le legolo e le magoši bogoši bjo e le go boeta pele bjo filego ke modimo ka moka mafapa a mararo a setšhabeng ke dikokwane tša bophelo ke dikokwane tša setšhaba tšeo ka moka ga tšona di tšeago ma bohlale košišo kgatelopele go ye go di modimo ga re tlemagane ka tsela go swana le dipolelo tša rena ke na le tshepo e tletseng gore lentšu le a fitlha godimodimo magodimo go tata wešo gore selelo sa bana ba gago mono se a kwagala ke rata go ja sebaka se ke leboge ga re kgone go ka kopana ka tsela go swana le le go ipofa le go itlema gore re tla dula re le mmogo re šomišana ka moka ga rena gobane maikarabelo a rena mona lefaseng ke maikarabelo a magolo re kwele ka moka tše baetapele ba boletšego mo ba tsweletšego dikgopolo ka mekgwa e fapanego ke ka lebaka le ka kua gare go molaotheo wa naga ya lena go na le tsele dibitša gore ke dikokwane tša molaotheo wa naga the fundamental values that are enshrined in our constitution diboletše di boletšego mo ka moka ga tsona le gatile godimo ga motheo o wa bophelo diboletše ka molao diboletše ka semerafe gore re phele re selo ka setee diboletše ka pabalelo ya banna le basadi le bana le boletše ka dilo ka moka ga tsona tšeo molaotheo wa naga e o ratang gore re di phethagatše seo se a bontšha gore re boteng mo leetong la go aga setšhaba sa Aforika Borwa ka tsela ya go nyakegago ka gona motswara marapo mo nakong ye re le go yona ke nako e bjale ka mmušo re swerego ka boima kudu ka morago ga kokwanatlhoko ye e tlisego bophelo bja dilo le ditsikitlano tša melemo setšhabeng kamontle ka mo seemo sa bophelo se boima batho ba feletse le mešomo menyetla ya bophelo ya bona eupia kholofelo ya bona ka moka moloto eo mmušo wa African National Congress ke ka lebaka leo kua mmušo le kua lekgotleng Provincial Executive Committee ya ANC kua ke lego setho le kua lekgotleng la bosetšhaba go na le komititšhomo e e tlhomilwego e bitšwa gore ke Economic Transformation Committee kua godimo kua eteletše pele ke Comrade Enoch Godongwane mo province ya Limpopo ba ile ba nkgopela gore ke etelele pele komiti ya gona koo komiti khurutamang. For the past few months go tloga re ne le mathata a kokwanatlhoko dikopano ebile tše dintšhi tša go leka go lotša dikgopolo ntate Tlhabiyang gore post COVID re tlo o diraeng ka seemo sa naga se ka rata ra rola matsogo ditlhogore re kgotsa rata ra tlhobaela re se na le mekgwa le maano a gore re tlo o thoma bophelo ka mokgwa mputamang. We worked very hard through that process and we were at the point where we were able to produce a very well detailed economic recovery plan of the province and of the country. That plan talks to many issues. In order to tell you, At the time when he was speaking, I had to go through my records and also googled a little bit from the Book of Authority, the letters of direction, the Bible, the holy document. I had to go through that document as well, through the social connection here, looking for a verse that talks about forgiveness. And I came across Matthew chapter 6, verse 14. It says in English, "For if you forgive others when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." Hallelujah.
Amen.
Koti patapa. The second verse that I came across as I was paging through is from the book of Isaiah 7:7. It says, "It will not arise again, and it will not happen."
Go deeper.
We are in a tripartite alliance of looking after the people of God, as a church, as government, as traditional leaders. It's a tripartite alliance. And therefore, the tripartite alliance of the ANC does not find its expression in the sky. It is grounded in the scriptures. And Galamagale, that's one of the Reclamane, Haruko Panamushate. Pere a thato yawe ira ga ne mo lefaseng bua le ka ge ira ga legodimong a dire ka boomo a okeletše kgoši a rena madi ja bophelo a ja go fa je motse wa gagwe a re fontšhe diphiri tše re sa di tsebego spiri se utologe sa mo mogalanyo a le gore ya mafelelo a kere molete sekuba kua kgorong ya gešo ya public works ona le mushumo moholo o ba mphile go bona ene ke dipodi tse gore ge o ka palela nna mushumo o ola roba pedi mo le khulela bijana le tla bia mo khanya patleng la joma le ma shweu la botali shango la se la bona se la bona go itimo ke ga ba ga le mushumo o ma tla ja se bra mphile mona a un tobali jo en kimela mo amongst other things that I'm expected to do in that department, if all said and done put together, when I look at the fella, say a scapala, or not a way, or a bed, an hour for Shimo, Skukuna Opara, Agri Bedi Opara, Catlavas of Fichella. Morero mogolo wa go tshego pele go ka bona ke sore le naneo la go shumishana le ba mshate sore le naneo la go shumishana le ba etapele ba seletise maike mishi wa ka gore before mushumwe mushumo wa ka o fela ka go ka rena re re go khoshana thongwana ga ja jeng dikela fukana tsa nna di a bona se nna mabo ja go bele se re pele se bona fukana sa ka se ke le ke tsimile se fuka mo hai mo sa u pilo o ya wile ya bona taba e se ndo ire mo marute mo mbungwane na mo taba e se ndo ire ma mone change ri ka ri bolela mara ga re ka se kana lukisha selo se tshwenya go banna le basadi mo shomo sa re se lisha go bana ga se ne selo di tsele ga re go se chaba ya se wori fedi re swane je re shumishane ka moka moloto re ya di office mo re tla re ntse tlala mo motseng mo pedi ka go mo juma ka go wa di tsela go lofa le di kolo di clinic mara hanga pala go tshe re office mo ai mo ke tsa pa le ke le mogala yo ke le mola ga mari tsana tau ke ya ke nfese go nya ga tshe ke le ke nya ya mogala yo ke tlo fa ba khutjo mo e ga le go hopela gore le nana le le thomile go le bo mo go le ka mo mshate ka mo le re tshaba re ile ke te mana ye e fihle mo re ya ga montsi ka ba ga la hore se lo sela ga re ga se bia mola kwal ba go mo ona le close to 4000 people who must relocate from lo ba go mo to Jenkins that core team of people ki economy ga yona tsela go lo ba go mo fihla mo Jenkins. This road will become gold. You can decide any business you want, you are going to flourish. Because buying power will be in mobility between Lebohomu and as well as Jenkins. In our language, we have a page. And that's why we have a foundation. We have a room for a book. For a book. So, we have a book. Slow kula is what we are going to fail. Slow kula chavaji jamu peri kamu kajwan. Banaba mutu patlo kera kara kwa ne anchiye mola mogule mola upere yo kau ne masela kwa kwa kama la pe. Azi toro is ando lore kise sinyaga u kupulo jana le kamu ka tasi petaraji. Dimu urifilis baganyana. Sibaganyana sa gore le je dipheto jama le ba ka potlako pheta ga jeng morero romola mogole mola seemo sa mo pedi mo sefeto selo se re nyaka go se yaga mo se na le gona ba be se segolo go feta le ka Bakersfort ka lebaka la gore Bakersfort ga e sa ba le naga ke dikhutlwaneng ja dithaba ka mola mo mogola sho ke phariri wa leleke le metsemawake ya yona ka moka ka yone. Je Je suis allé à la maison. 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 Je suis all